Mentumi Ngyaa, Mama Mentumi Ngyaa, Mentumi Mentumi, Ngyaa, Kwame, I was saying.